ndabaramukije mwe mwese mahisemo television isanganiro ndabaha ikaze umurano makuru hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu banyagihugu baba bo kwibarabara tenga mawuwa ku mutumba tenga nyene zone rubirizi ya komine mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baridoga ko batararonswa imuzibukiro ku nyubako zabo zabomotse kubera ibikorwa byo kwagura iryo barabara abo kimwe n'abajejwe intwaro yo hasi baratangazwa no kubona hariho abamaze guhabwa imfumbusho mu gihe hariho abandi batararonswa. Itangi y'amazi y'ishyirahamwe amazi water iri ku mutumba ku bumwe muri zone Buterere yaramenetse ibyatumye abanyagihugu bahora bahavoma amazi bamaze hafi ukwezi bataronka amazi. Udenizo yano makuru ni mu kanya. Ndasubiye kubaha ikaze hano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane bamwe mu bashinga amateka basaba ko abanyururu bejejwe borekugwa kugira ngo umuntu mbere yo kugabanya ibitigiri by'umurengera mu mabohero abagize icyo bashikiriza igihe hashigwa ahabona icegeranyo cy'umugwi w'amaho ujejwe ibibazo by'ubutungane kuri uyu wa gatatu mu nama nshinga amateka basiguye ko kugumiza mu ibohero abanyururu bejejwe bidahuye n'intumbero ya leta yo kugabanya ibitigiri by'abanyororo mu mabohero. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona akabona ko kudoma ko urutoki abagifunzwe kandi barejejwe byogira ico bifashije. Inkuru ya Jean de Dieu irakoze.
Akarorero ni ku banyororo baba bayejejwe cyangwa bahije mu nyororo, ariko aho gutaha bakaguma bafunzwe.
Jewe nasaba yuko umuntu yejejwe ubwo nyine buryo ntahenceze yuko uca murekura akitahira.
Abo ni bamwe mu bashinga amateka babona ko intumbero ya leta yo kugabanya ibitigiri by'umurengera mu mabohero idakurikizwa neza n'ababijejwe. Ku ruhande rumwe abasaba ko abejejwe n'ubutungane cyangwa abamaze umunyororo baca barekugwa ubwo nyene kugira iyo ntumbero ishyikweko.
Hariho volonte ya guverinema yuko gira abanyororo babi bake mu mabohero, ariko ugahura ibiriko birakogwa ntibiza byorohereza iyo ngingo. Akarorero ni ku banyororo baba bayejejwe cyangwa bahije mu nyororo, ariko aho gutaha bakaguma bafunzwe. Ingingo y'uko abanyororo buba bake mu mabohero, aba ni bo ba mbere butangura gutahuka mu ngo zabo.
Jewe nasaba yuko umuntu yejejwe ubwo nyine buryo ntahenceze yuko uca murekura akitahira. Icyo cyotuma n'abantu boreka kugwirirana mu munyororo, kandi na bimwe bituma umuntu agenda agacavundirayo kandi baramucirira urubanza bakamwereza.
Ku rundi ruhande bagaruka ku bapfungwa barenganijwe babona ko nabyo byohagurukirwa ngo kuko nabyo biri mu biteza ibitigiri by'umurengera mu mabohero.
Hariho ukuntu ibitigiri by'umurengera rimwe na rimwe bitegwa, usanga abantu badenderezwa bagapfungwa ku byaha batakoze, kandi ugasanga ari kwacirirwa iminyororo iremereye. Ahantu utanga akarorero k'abantu bapfungwa bagirizwa ngo icya cyitwa rebeliyo cyangwa icya cyitwa atenterasirete interiyere do leta, ibyo umuti wabyo wowuhe kugira ngo nabyo bifashe kugabanya abapfungwa.
Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Giraz Ndabirabe wabahamagarira kudoma ku rutoke abatuma hakogwa ibiteye kubiri n'amategeko.
None aya makosa akogwa mu butungane akogwa n'abantu, none kubera ko abantu mutinya kubavuga, nimba hari abantu bafungirwa ubusa ntibafungwa n'abandi, ntibafungwa n'abantu kubera iki mutabavuga? Turabashinga amateka, none tutinye iki?
N'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona abona ko bikoze uko byofasha.
Nk'uko mwabivuze bavuze bati hariya hariho umuntu yitwa kanaka yahejeje umunyororo yaciriwe, ati none yagumye apfunzwe, ati uwo dufashe. bikaba ari bintu bitomoye byofasha cyane gose.
Icyegeranyo cy'urugendo umugwi wa maho ujeje ubutungane n'agateka kazi na muntu mu nama shinga mateka cyerekana ko abapfungwa barenga 13,000 ku igenekerezo rya 2024 nzero uyu mwaka mu gihama bohero barimwo afise ubushobozi bwo kwakira abadashika 4,500. Icyo cyegeranyo cyerekana kandi ko abapfunzwe batarakirirwa imanza basumba abamaze kuzikirirwa.
Rakoze Jean de Dieu tuve mu gisata cy'ubutungane tuje mu gisata cy'imibano bamwe mu banyagihugu baba kwibarabara rya Tengamawa ku mutumba Tenga zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baridoga ko batararonswa umuzibukiro ku nyubako zabo zabomotse kubera ibikorwa byo kwagura iryo barabara. Abo banyagihugu co kimwe n'abajejwe intwaro yo hasi bakavuga ko batangajwe kubona hari abanyagihugu bamaze kuronswa ishumbusho mu gihe abandi batararonswa. Abo bagasaba umushikiranganji ajejwe inyubako kubatunganiriza nk'abandi ngo kuko umwanya n'umwanya impome z'amazu yabo zishobora guhenuka zigahitana abantu. Evariste Nzikobanyanga.
Munyuma tugiye twegera abakozi babo nibo baza batubwira ati ikanevu ni kanevu bariko baracizodoga gushika ku musozi wa ruguru hari ya ruguru
turuki barabara gitiriwe Tenga Mawua bifatanya Tenga Lokale na Tenga Gahwamo. Icibonekeza kuri iryo barabara ni bikorwa byo kujyagura vyatumye uburaro bw'aba hafi yaryo busamburwa. Bamwe muri bene ubwo buraro bakababazwa n'ingene habaye ka mwana wa mama mu gutanga indishi y'akababaro.
Harimo rero abantu bahawe umuzibukiro n'ngahefo barimwe turabaze rero twebwe ntitwamenye barabiki kugira abagwo muzibukiro. Harimo uwo tuzi bavuze vuze ko yarose kandi nabo nyine harimo ariko nta byemezo bigaragara. Ruguru niho babahaye hari ya ruguru ngaha muri aka gace byabaye kuvugwa vugwa mugabo harimo nabo ubwiye kubiraba neza kuko ndibuka ko higeze kuza umukozi wabo aramubaza ati none ko hari habarose ati icyo kibazo kizobazwa muzoki namwe bwe muri kuri tonde muzoshikirwa vuba vuba mugabo ntiyabidutegonora neza ngo atubwire ati ni ryari.
Reka n'abajejwe intwaro muri Tenga Lokale baremeza ibivugwa nabo barongoye ko hari abo bagiye barasimba mu gutanga iyo nshumbusho bagasaba abegwa n'icyo kibazo gutunganiriza abasigaye.
Bano kuvuga ko mu gukogwa batanze imizibukiro barasimbye kumva bari bararose kumva abandi ntibarose ukumva nko ku metero 200 uvuye ku ikaburimbi kumva umwe yararose kumva uvuye nko kuwo barose bararenganye nk'iku metero 500 kumva waruguru yararose iyo ryazananye bamwe bagiye bararonka abandi ntibarose kumva rero bamwe bashabaza baridoga babonye n'ingere bababomoreye twebwe turongo y'abene bihugu bo hasi. Icyo twasaba ni uko bakoresha ubutungane kuri bose bakabatunganiza bose batarabye ngo turabye naka ngo niwe yoba afite igihagararo kirekire cyangwa ngo ni uko ari wasumba abandi bakabatunganiza bakurikije ubutungane.
Ibikorwa byo kwagura iryo barabara rya Tenga Mawua byarahagaze haraheze ikiringo cya baba amezi 3 ku mvu zitazwi nk'uko bivugwa n'abahaba. Iryo barabara rikaba ari naryo bitegekanijwe ko rizocishwamo ibarabara ry'igihugu nimero 1 kuva aho bita kwa Busigo gushika ku ibarabara ry'igihugu Bujumbura bubanza.
Tugume mu gisata cy'imibano tanki ishira hamwe amazi wata ari ku mutumba kubumwe muri zone Buterere yaramenetse nako abanyagihugu bahaba bakaba bamaze hafi ukwezi badaronka amazi. Abo bagasaba ababijejwe gufata mu minwe ico kibazo ridi gahimbara.
Ubu turakenya amazi ntitugira amazi adukwiye aha turaza tukagunda na bibyahimbaga kama tukacha dutaha nkuru yajya amazi yadufasha twega abanyagihugu bo kuri ibi bice byose bazanye ne tukavoma tukamererwa neza.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bahora bakoresha amazi y'ishyirahamwe amazi wota ku ivomo riri ku mutumba wo kubumwe muri zone Buterere nyara mu gisagara cha Bujumbura. Washitse ubona ibisigarira by'itangi yamenetse bimanitse hejuru ibombo naryo rihari rikaba ryarumye. Bamwe mu banyagihugu twahasanze bavuga ko babonye iyo tangi iturika haraheze hafi ukwezi.
Izuba ryaratse nyine hari ku murango kuwa Mungu nk'aya masaha tuza tubona kirapumbutse cyane ne kirasanze arahana n'umuntu yaravyegereye abantu bariko baravoma nyene baca bariruka
amazi yabaye menshi gica kiraturika mugabo bivanye nibaza no kubera izuba ryishira icakira
araheze ikintu cy'ukwezi kose bibaye twabonye kicimena
bavuga ko ubafisi kibazo cyo kuronka amazi meza kuko nibombo ry'amazi ya rigidezo bahora bikora ko guhaza amazi make naho nyene akamara umwanya urumirumara ubu rero ibikorwa by'isuku ngo birabagora gukora ko badashobora kuronka amazi
twese ni tukimesa gashamba rakubera amazi tuyakenye tuturonze tuba dukoresha kunywa gusa kuyiyoza tuca tubireka tukanywa tugateka ibintu byo kumesa twarabigabanije kubera amazi yatukamanye hajyari yadufasha hore
abende ikengurukiye numukuru w'umutumba wo kubumwe aremeza ibyiturika y'iyo tanki cyo kimwe n'abanyagihugu basaba kishira hamwe amazi wota gari ryabaronkeje ayo madi kubaronsa yindi tanki kugira ngo bashobore kuronka amazi meza kuko ngo bashobora kwandura indwara zitutse ku isuku rike
badukorerenye nibombo nyene baba bagize neza igikorwa bakoze n'ubundi bibuke kandi bakidukore
nuko badufasha iyo tangi bagasubira bakayidushiriraho kubera yadusayidira cyane hari amazi y'amabombo ajya amabombo public ubu nk'ubu mu gihe hagiye kwerekeza iki amazi arakama cyane usanga imirongo ari myinshi kwayo mabombo
iyi tanki iri ku mutumba wa Kiyange muri zone Buterere nyene nayo nyene yari yaturitse ariko yo ikaba yarasubirijwe igihe twahashika abanyagihugu bakaba bariko bahavoma amazi
rakoze ridi gahimbare ibikorwa byo gusubiriza umuhura ushaje wa matara mu gisagara ca Bujumbura n'imitumba igihanamiye ngo bizotangura neza mu mpera z'uno mwaka bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa kane Jean Albert Manigomba avuga ko uwo mugambi uzotwara amafaranga ungana n'imiliyoni amajana 200 y'amadolari ari mubemeye kuyatanga harimo ibanki y'isi yose
umugambi dufise umeze gute hariho gusubiriza imihora yashaje yose hari no guhereza amatara amakaritse yose ya Bujumbura no kuvuga dusinga amapoto y'ivyuma na poto y'igiti izosura kuboneka ngaha mu Bujumbura mu gisagara cha Bujumbura hamwe no mu makaritse hamwe no mu misozi iharamiye igisagara cha Bujumbura kuvuga Bujumbura rirare Bujumbura irare irimo guko naho nyene imisozi 89 irarabwa n'uwo mugambi. Uwo mugambi tukorana n'abadufasha mu iterambere. Hariho Banque Mondiale, Agence y'Abafaransa ijejwe iterambere AFD. Hariho Banque ya BEI y'Abanyaburaya hamwe na Union Européenne. Rero umugambi ntitukora twenyene. Ubu processes turimo cyaraciye mu nama kirangaje uwo mugambi waremejwe harabaye negotiation hagati ya Banque Mondiale na Regidezo hamwe na finance na ministeri wacu twarumvikanye des accords de financement zarasinye ubu turiko turarokrita l'ingénieur conseil atangura tutangure gutegura amadeao y'abazobikora les études d'impact environnemental et social zisanizwe zirahera nibaza bidahindutse ko ibikorwa nyezina kuko cyatangura gutanga amadeo turondera iganisha zabazoza kubikora kugira bize binyaruke twagize amaro atandatu kugira hatsinde benshi babikorere rimwe binyaruke guhera turiteze neza ko uyu mwaka uzohera ibikorwa mubona ko bitanguye kuboneka kuri tere
uyo harongo ishirahamwe Regidezo arahakana makuru havuga ko groupe y'uruhande rw'igihugu c'u Burundi kuri Rusumo Farsa ariyo yonyine idakora kubera idakomeye ariko rero Jean Albert Manigomba amenyesha ko bihugu by'u Burundi Tanzania n'u Rwanda bisangiye uyu muhura biriko bivugana kugira ngo umuyaga nkuba ubonetse urunke bose ubuze naho nyene ubure bose n'ubunyene kurikira umuyobozi w'ishirahamwe Regidezo
ingwane rero ziri hariya mu Rusumo ntiziri kuri kote y'u Burundi ziri mu Rusumo kandi si groupe y'u Burundi yonyene ni groupe zitatu zose kare zitatu ubwa mbere ukuntu gushika ubu hari groupe zitatu imwe iha u Burundi iyindi hereza Tanzania iyindi hereza u Rwanda mugabo izo tuzobivamwe zose tubisynchronize zose zitange hamwe cyo bitamo gifaransa kuri je de bar hamwe atavango nimwe y'u Burundi hamwe ni haba ari groupe imigize ikibazo mera nkuvuye kuri zo groupe zibiri tuzigabure turi batatu nibyo zikwa turimo rero si kuri kote y'u Burundi ni ubu ni Burundi n'u Rwanda na Tanzania ubu gushikira isanduku ndababwira nta gihugu na kimwe kitwara ku muyaga nkuba uvuye kuri Rusumo Force
ni kuri zo nsiguro z'umuyobozi mukuru w'ishiramwe Jidezo duciye turangiriza ko anu makuru ndabashimire mwege mwese mwayakurikiranye.